Umqeqeshwe Orlando Pirates uJose Riveiro ujabulele ithuba elinye lokuthi banganqoba isicoco se-MTN8 okwesithathu. I-Pirates ongempetha abavikela isicoco inqobe imidlalo emibili yokugcina yale ndebe izokwamukela iSuperSport United emdlalweni wayo umzukuswano wokuqala e-Orlando Stadium. URiveiro sewine zonke izindebe ezine zamanqamu aye kuzona ne-Orlando Pirates, ufuna ukuqhubeka nokwenza kahle. Sinezinkumbulo ezimnandi ngalo mqhudelwano osendawonye kumasizini amabili ahlukene. Owesithathu ithuba futhi lokukhombisa ukuthi singaba nokuncintisana kangakanani kulezi zinhlobo zemidlalo, kusho uRiveiro. Ithuba lokuthi kancane kancane siqale ukuvikela indebe yethu yokugcina. Kuzoba umdlalo onzima, umdlalo omkhumula jezi wama-quarter final. Siyadlula noma siyekhaya, ngakho-ke kufanele sisebenze kahle ngosuku futhi siqhudelane, siqinisekise ukuthi yonke into siyayilawula ngomgqibelo. Kumasizini amabili adlule, i-Orlando Pirates iqede ihlezi endaweni yesibili ngemuva kwe-Mamelodi Sundowns embangweni wesicoco se-league. Kanti lokhu kungenxa yokwenza kahle kwayo emzukuswaneni wesibili. URiveiro umagange ukuqeda isomiso se-Pirates eminyaka engaphezu kweyishumi se-league. Uyazi ukuthi kufanele balungise izinkinga zabo zesizini yokuqala kulo nyaka. Kubalulekile ukuthi singawaphinde amaphutha esiwenze esikhathini esedlule. Sidinga ukuqala kahle kwesizini uma siya kuwe-league, okungewona umdlalo osixakile kule mpelasonto. Kuzomele sigxile ku-MTN8, sithathe umdlalo ngamunye. Yonke izobe ibalulekile noma ngabe sidlala muphi umqhudelwano. Sidlalela ukunqoba, sidlalela ukumela i-Orlando Pirates neqembu lethu. Ukugxila kwethu njengamanje akusondelene ne-league, sigxile ku-MTN8.